onespa.
Ukugutwara honyanzi migenzo ya Barundi, akaranga ndundi nikakirangwa na Barundi. Bazungu badutera indwara yo kuba bazungu, duhinduka bazungu kandi tutara bazungu. Ntitushinge kizungu kuko kirazunguruka. Ehera banamwe, ubu mwana w'ubu ntatinya kubyara ubundi. Usambanye mu bantu bugarasasiwe indava, indazi ishushu bugarasasiwe indava. Batinya kuzibyara kenshi z'amaza korowe. Uyikoroye rero uzobukoze dubrefeshe, iguhitanye naho uzobukoze tripefeshe. Ibintu by'ububu babitahura uko bitari, aho kubona neza insiguro Imana yatanze. Baca bashaka kubyisigurira uko bitari, hagati na hagati mu murima wa Edeni. Hari hameze igiti cy'ubuzima n'ubumenyi, ubumenyi bw'ikiza hamwe n'ikibi. Eva na Adamu ko bariye icyama cyacyo, ubu ntibasiba kubihiye indi siguro. Basigaye bavuga ko bakoze ubusambanyi, bigira abafilozofe kandi atari abafilozofe. Tumenye neza yuko ubusambanyi wacu bwashikamye.
Bamuva kwaruka ujikizum kirazunguruka murabamuva kwaruka ujikizum kirazunguruka murabamuva kwaruka ujikizum kirazunguruka Bagwaruka Ujikizum kirazunguruka Murabamu bagwaruka Ujikizum kirazunguruka Wanga kukarulima nikili hafi ya mara kurengi mirabu kabira ngayo None raba kwaruka Mumbira wafse yivanyu
Exclusive from KR's Music Studios
Muraba mumba kwaruka Muraba Ujikizum kirazunguruka Bagwaruka Ujikizum kirazunguruka Murabamu bagwaruka Ujikizum kirazunguruka Murabamu bagwaruka Ujikizum kirazunguruka Onespa Bakoli Metusela
Medics